Anyị nọ na blọkụ nke Chinedu Ezeani lụrụ, wee dị afa nne ya bụ Madam Ifeoma Ezeani, agbọ ya Biggle Block na Nkwo ahụ. Anyị si n'aka lụrụ shọpụ n'aka lụrụ shọpụ a ihe akọnatịara aha Jizọs. Ife ọ bụ na ha tiotiri aka ọ gara agara ya n'aha Jizọs. Ndị na-azụkwu ya na shọpụ a ka a kpụwara ka ya ele n'aha Jizọs. Anyị na-akọ ọtụtụ ekwu n'afọ nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ.
My uncle, my brother, Chikuba.
Naira each.
Yes.
Yes.
Yes. 10,000.